pay tribute now. Dedication, ladies and gentlemen. I pay tribute to the late Hiniatuiata and Mr. Norman Kirk.
Anaki a koe Mori amai te aroha nui ki a tangi tato kato no maira e tamama ki te whare e tu pera atu nei whakarongo e mai te iwi ki ngā kupu aroha nui ki ngā kupu aroha nui
wonderful man, you are loved and will always be remembered by all of us.